Season close and Latina. Season close and Jala.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ukthula. Nezibusiso kamdali mazahlekuna nonke babukeli alhamdulillah mhlaba kade ungena nje manje cha 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 use right inshallah kusasele nje isiqephu sokugcinisa ukuthi siqede inshallah kodwa ke ngizozama nje ngithi ukucobelela kancane ukuthi besikhuluma ngani cha sikhuluma ngengqinamba esitholayo kubhuti from ubhuti usibonise ukuthi ngikuthi kwenzakalani uma ngabe uphuma from ekamereni ye kitchen ochaza ukuthi mabe uyeka lenkolo uyeka ubuyela ku Islam sikhuluma ngezinto enjalo ke inshallah kodwa ke sihlala nathi sihlale nawe inshallah Allah sizobuyela kubhutwami nami kubhutwami sibonga kakhulu ukuthi uzivakashele inshallah kodwa ke omunye ke umbuzo ukuthi usekuthenini ke wenzenjani how do you deal with these problems wenzenjani uma uhlangabezana nalezi nkinga yini oyenza because sikhuluma ngobuhle beIslam yingabe mhlawumbe uma befuna ukugwaza nawe ufuna ukubagwaza noma ufuna ukupha amanzi awafuni wenzenjani when it comes to ingqinamba enjalo
kahle akukho lona and nami izenze ngangizenza like angangithuke sekwenzekelile ukuthi ha sengikwazile ukuthi ngibenze ba understand from ikhlenkinga lekade ikhona kahle kahle into engiyenzayo ayikho nzimilona ukuthi ngivetane ngibe kanye nalabo esibona ngasolini nabo bangoba ukuthi sama muslim ngibuza kubona ukuthi ha umfethu ongixoxela ngenkathi uqala ube muslim phela nawe ngiyazi ukuthi uvitananga nje obe muslim ethe umndenini olapho khona kwa ma muslim hayi angichazeli ngisho ukuthi hayi nami kusho ukuthi sengenza kanje because mina kahle ngumuntu othanda ukubuza so ngangize ngibuze izinto engakwenzeki mina sisibese senzeka ngikukhumbula ukuthi oh nganambuzo ibrother nomishe noma umfundisi kanje ukuthi if ngihlangabezana nalenkinga kanje ekhaya noma emphakathini ngenza njani
no alhamdulillah so ekutheni ukuthi ke ngiyathemba phela wonke umuntu uma bese bayimuslim mhlawumbe kuba khona leyo qhozi lokuthi hake ngoba nami ngabizwa awu nami ngibabize
Yeah.
So kufike ekutheni ukuthi nawe ema usunesifiso ukuthi ubabize ku-Islam ngisacela nje usicobele ekutheni ukuthi iziphi ingqinamba ohlangabezana nazo uma ubabiza ku-Islam
ngiyabona ubabiza ku-Islam akukho lula kodwa ngoba ubuye Muslim uhlezi usho njalo ngosuku ukuthi ubuvuka ufuso omdala ubukulumo umdala wenza
ukukulumo
ububuvu umdala wenza ukuthi ububu ozenzelwe so ngisho noma usumeme ufaka umdala phakathi uzinto mina owami umsebenzi ukhipha izwi kodwa ngiyazi alenziwa lwezi liphume kumina umdala owenzayo nokuthi lize liphume yabo so ukwenza idua kahle kahle umthandazo omncane before usondele ubahlangabeze labo bantu labo ofisa ukuthi babe kanye nawe noma ofisa nibonisane ngasolinye ngokuthi ubani umdala ubani umvela inqaka yabo lonto leyo ukuthi abamkhonze kanjani umvela inqaka yabo lonto leyo ya akukho nzima kodwa uqala kuwena wenze lo mthandazo lo noma ubambele lo bhande yani uthi hayi namhlanje bekuthi hayi namhlanje usukuloku uthi ngimeme namhlanje ngizobamba ibhande ngalokho umdali uya kanye nawe and ukuhamba kwesikhathi ugcina usuyibona usujwayele usungasakunqeni nokukhuluma nabantu ngendlela enezizotha ehlelekile engisho nabo bonke abantu abazoyijabulela ukuthi ha kahle vele mina ngisho ukukhuluma nabantu abaningi so kuwe kwenze ngikhulume nabantu abadala but lo mfana ucupha kanje isoka ngithi ngivetele ngisho ukuthi hayi akumina i-Islam
subhanallah okay asibuyele-ke kubuhle-ke manje bani be-Islam yini i-Islam ekufundise yona uma sesikhuluma about personally-ke manje sesikhuluma nje ngawe-ke nje kuphela sengingakhuluma ngabani yini i-Islam ekufundise yona kakhulu
ekufundise yona kakhulu inhlanzeko inhlanzeko ingangokuba ukuthi ngisho noma uyothandaza for u-check ukuthi awungcolile yini for u-check before emva ukuthi ungene uyothandaza fa uwashizala yabo ugeza ubuzo yabo ukhiphe lokho okungcolo ugomo ngoba ukungcolo hlukane kaningi khona esibonane khona nesingakuboni yabo so ngalokho engajabula kakhulu nanokuthi ke ula mina bengikhule ngumuntu onolaka kakhulu engangingubo ukuthi yabo if umuntu nje wathi ngisho noma ngazi ukuthi asho ngokumina ngithi hey ukhuluma nami yabo ngilowo mfana lowo nje ophuma selu angisho kanjalo so wathi kuhamba isikhathi-ke yabo nami ngokuyifuna cause mina bengijwayele ukufunda lezi Zulu yabo ngibona so wafanele ukwenze kanje nakanje kuhamba isikhathi ngakwazi nokufunda le Arabic so yangifundisa nokufunda futhi yabo ukuthi funda ngoba ngize ngikhumbule if ngilalele injumayelo ukuthi even nomprofethi ukuthula makube kuwe kwathiwa nje igama lokuqala funda egameni lamvela inqaba ngaleyo ndlela leyo ayikho into yoyiswela
subhanallah siyazi-ke mfowethu ukuthi usemncane usengaphansi kwentsha angithi noma usewumkhulu
hhayi ngisengaphansi kwentsha
alhamdulillah okay njengoba usengaphansi kwentsha usemncane umbuzo wami ukuthi njengoba useyintsha yini oyenzayo nje ekutheni ukuthi ubambe laba abasha abafana nayo because imiqondo
ayisafani
simbili kunabadala nabana leyo mqondo nesitayela sabo esidala ngisho ukuthi kumele sibanikeze indawo kodwa nje njengoba usubona esikhathini samanje i-level yentsha nangendlela ekwenziwa ngawo yini wena oyenzayo as umuntu omusha for i-islam ekutheni ukuthi ufuna ukukhula kwayo Islam especially kwintsha ngoba phela ngithi kuyethiwe intsha are the ambassadors of Islam future ibona abaphethe Islam kusasa kuzobe kuyibona so wena as uprepare kanjani noma ubalungiselela kanjani bona ukuthi kusasa inshallah Islam ingaweli kubantu abarong kodwa iwona kubantu abaright
ngingasho ukuthi like ngeke ngabambe iqhaza lokuthi izama uhlanganisa abafana ngasekhaya lo abafana ukuthi no alidlalini ibhola asikho isidingo sokuthi sihlale la sincane ngey'ndongo sihlale la siphemane nensango sihlale la yabo sikwazane yabo yonke loo nto leyo or kushintshwanise namantombazane ba ngisho futhi ukuthi amantombazane asiwahlonipha kuloo nto leyo and okunye ukubazisa about business wise ukuthi ukuze uphile yabo uphila impilo oyimele khona because Islam nakhona iyakusho ukuthi zimele ungamncengi kakhulu omunye ungamkhonzi umuntu but ukhonze umvela inqaba wazi ukuthi okudle nokubi kuvela kuyena ungasho ukuthi awu ayi ngimzolaka kumakhelwane because lokho kudala ingxabano sona nabo bengifike nomqondo ukuthi no singadayisa amakhekhe singenza amagwinya sidayise emva kwebhola yabo lo mntu loyo singadanza just ukuthi sikhiphe loso spare time leyo ukuthi sijabulise abantu yabo lo mntu singasina singacula yabo yonke
le ngendlela efanele
bona ngendlela efanele hhayi indlela le efaka inhlamba hhayi indlela le
enobuhle beyisilam
eba nobuhle yebo
yebo. Ngicabanga ukuthi kuhle and futhi ngendlela ekwenziwa ngayo sicela ukuthi umdala akuphe amandla inshallah nanokuthi akwenze ukuthi ube strong futhi wenze nabanye so emndenini-ke uma sikhuluma ngomndeni ingabe namanje base ekuthenini ukuthi abafuni ukuthi ulandele Islam noma ulandele bona kwenzakalani kakhulukazi
o manje ngingasho ukuthi umina ngabe ngibaqhambela amanga umina ngabe ngibaqhambela amanga siphathane kahle nomndeni namhlanje because from 2012 namhlanje is 2018 yabo siphathane kahle and angasho ukuthi ngiyisibonelo esihle yize noma ngikusibonisa igama ngiyisibonelo
buka futhi ubaqamba umnandi kanjani ngoba umprofethi uMuhammad uthula makuba kuye if abalaleli babo abangathini abazali bayabukela umprofethi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam uma uqamba ingane yakhe igama iqambe igama elihle ngoba lelo gama elihle liya-affecta enganeni uma sikhulu for instance njengoba wena uwusiboniso so wena usutshengisa abanye isiboniso esihle kubantu ngoba indaba because abazali bakuNkulunkulu abathethelele inshallah futhi abaphamandla ukuthi behlezi ngathi bevikele eSathane ngoba uSathane unomona. So njengoba aqambelele igama elihle ngiyathemba ukuthi manje sele affecta ama sele effective empilweni ntheleni ukuthi libatshengisa abantu ukuthi yabona ngempela ukusimolela ngempela ngoba phela abazali abakuphalela ugama ngenhliziyo yabo yonke inshallah. No hayi bhuti wami sizocela nje amazwi okugcina aqinile ayibhomu ekuthenini ukuthi yini ezoba ozoyala abantu abadala intsha especially nje umbukele inshallah uzobapha nje mhlawumbe imessage yokugcina ekuthenini ukuthi yiphi imessage ozobapha yona ezwakalayo ukuthi uma beyithatha beyifake la ngaphakathi ingangeni la iphume la ncane ingene la yehle izofika enhliziyweni bese iyamshintsha umuntu. Yiphi mhlawumbe imessage noma umlayezo inshallah ungasipha wona?
Moulana, umyalezo engifisa ukudlulisa ukuthi ngingasho ukuthi ekukhuleni kwethu sinabo 96, 94, 90+ yabo sikhule sicindezelekile ngale ndlela yokuthi sithi besikhula eyi obaba bethu babecindezelekile yabo nathi sayitshela lokho yagcina loo nto le isiyicindezela thina. So sike sibone nasemndenini yabo aba obhuti abadala besebenzisa ukudala o aunt yabo in terms of ukuthi ngendlela yokuthi kuzama ukufika nesixazululo uthole ukuthi uzosho noma uzozama ukusiza ngovo lakho olibona ukuthi no lingasiza emndenini. So lokuzothi ayi wazini wingane yabo yonke loo nto leyo. Mina imessage engifisa ukuyidlulisa ukuthi umcabango nomcabango novo novo emndenini, emphakathini, emsebenzini, nakephi. Oqhamuka is either kumuntu oshanelayo, is either kumuntu ophethe, is either kumuntu osizayo yabo. Ubalulekile ngangokuba ukuthi ngoba yena uyazi ukuthi if owukhipha ngaphakathi kuyena ukhiphe ngoba ebona inani ezoba ushintsho. Ngicabanga ukuthi if lo uma lokho ukuthi sizwane singabantu not in terms of ukuthi sisebenzisa ubudala hayi ukuthi sisebenzisa ubukhulu hayi ukuthi sisebenzisa isikhundla because ziba khona iy'khundla nasemndenini nakumzali nakubaba bokuthi hayi
nasezweni
ukuthi mina ngokwami Islam ngikhombisa ukuthi angambukeli omunye umuntu phansi yabo la noma kuthiwa ukwama-drugs noma kuthiwa akekho kwama-drugs noma kuthiwa usemabhizinisini noma kuthiwa akekho usemabhizinisini ukuthi no umhlonipho umuntu engangokuba ukuthi umrespect engangokuba ukuthi ubona okuhle yize noma omunye like enza okubi yabo. If kungaba kanjalo kubantu ngingajabula ngale ndlela leyokuthi angazi
ngachaza kanjani. No, inshallah, no, siyabonga kakhulu mhlonishwa ngokufika kwakho namhlanje. Sicela ukuthi umdali akubusise futhi abuse nomndeni kanye nabo bonke abahlanganyeli bakho inshallah. Bantu benkosi-ke siyazi-ke ukuthi yonke into inesikhathi inshallah, njengoba sazi ukuthi isikhathi asisekho futhi bathi sedliwe yinja, ngisho kanjani mina sedliwe yitswele inshallah. Sizohlangana ngelizayo inshallah lana-ke kwi-Deen Channel kubuhle be Islam, sithi ukuthula nezibusizo kamdali mazehleni nanonke. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.